Bible. Ang mga po, iti, ay, yebo, yebo, ay, yebo, 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 ay, yebo, ay, yebo, 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 ay, yebo, 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 ay, yebo, yebo, ay, yebo, yebo,
yebo.
Yeah, boy, yeah, boy.